كل الدروب وإن طالت مسافتها ستنتهي فاستمع قولا لمن خبروا كل اللقاءات مهما فعشت روعتها.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omvera, kwina kuli konsoko mamuli, takulandilani pompano pa Springs Studios ndi program ina ya lingaliro lathu lalelo. Ndipo musawela kunena kuti tikupitilira kufotokoza nkhani yochitika pa bwalo tsiku la kiyama. Ndipo iyi ndi program number 51. Ndipo mwanthawi zonse mmakhala ndine Sheikh Abubakar Maliwa Yunus. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده على نعمائه ونشكره على عطائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفق من شاء من عباده إلى الصراط المستقيم وأضل من شاء من الأمم عن الهدي والدين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك المبشر برضا الله عن عباده المسلمين المؤمنين بعد أن هداهم للحق المبين أما بعد بويامبا تميامك الله سبحانه وتعالى Chachiwili timfunle zabu na tumikuatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Usai wala ahl baytihi akubanja ake masahaba Kumansa wina aliensa amina kusatila sunna Kapa nakutiki punzitho chantumu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Kufika na mtsiku lumaliza wabadi Lingali lola tulalelo ndia programu yatu ya jamaa Ndipo musawala kunena kuti Tikupiti lila kufutokoza nkani ya pabwalo tsiku la kiyama Ndipo dzulo tinafotokoza makamaka zinthu zimene zakhale zikuchitika kubwela kwa Allah subhanahu wa ta'ala malaika kapena kuti angelo ali mizere angelo makamaka akupeleka ulemu kwa Allah subhanahu wa ta'ala tsiku lomaliza ndipo tinafotokoza kunena kuti nanga kodi ndi zinthu zite zimene zakhale zikuchitika makamaka Allah subhanahu wa ta'ala asana bwele makamaka pabwalo Ndipo tinafutuza kunena kuti kubwela kwa Allah subhanahu wa ta'ala Mabweledwe a Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mwazi ya kandamina kuziwa Kwa ifeyo timangu kukulibila kunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala Azabwela ya jamaa kala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akufutuza mkur'ani kunena kuti Yawma yakumu nnasu li rabbil alamin Kumbukilani makamaka siku limene aza imelile makamaka antu pa maso Allah subhanahu wa ta'ala mbuye wazulenga dozonse yauma yakumu nnasu li rabbil alamin siku limene wina aliense zolengedwa za Allah subhanahu wa ta'ala antu majin azakala kuima pa maso Allah subhanahu wa ta'ala yemwenso li rabbil alamin mbuye wazulenga dozonse Ndipo kudzela makamaka muayi mene iyi ndi mene ntumiki Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Ada fotokoza makamaka zomezi za chitike Ya jamaa pambuye ponna kuti tonse makamaka taima pamaswa Allah subhanahu wa ta'ala Ngati mene tina fotokozela kunena kuti kwa Allah subhanahu wa ta'ala Tsiku lizakala makamaka likutalika yaani Fi yawmin kana miqadaruhu 50,000 sana al-aya Kufutukuza kunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala mkur'an adana kuti ndituli tsiku limozi yaani tsiku lomwe kutalika kwake kuzakala anganga kuti ndizaka zokuwa na 50,000 just imagine masule kunena kuti ndituli antu tizakala kuti taimamalo amozi ndi ngati metafutukuza kunena kuti ilinso ndi tsiku limene yauma yakumu nnasu li rabbil alamin tsiku limene antu tizakala kuti tikuimilira pamaso Allah subhanahu wa ta'ala Mbuye wazolenga dozonse Ndipo ntumika Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Muhadithi nso imene kupizika maka maka Mu'al-Bukhari Ntumi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Danna kuti Yawma yakumu nnasu li rabbil alamin tsiku limene wanthu makamaka azakhale akuima pamaso pa bwana wawo wazolengedwa zonse Allah subhanahu wa ta'ala hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi au hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udhnaihi kufikana akunena kuti tsiku limene lili munthu hatta yaghiba ahaduhum mmodzi mwainu azakhala kuti akumizidwa azamizidwa kamba kona kuti munthu waima tsiku limene lili dzuwa likucha kwambiri zedi akunena kuti anthu kapena kuti mmodzi mwainu azakhala akumizidwa fi rashihi ila ansafi udhunaihi kufikana ndithudi munthu amene yoyo azakhala makamaka akumizidwa kufikana iyeyo kumizidwa kumene kuku kuzafika pakati pa makutu ake kamba kona kuti munthuyo ali ndi thukuta ya jamaa thukuta limene lijali munthu kamba kona kuti lizachuluka kwambiri zedi dzuwa likutentha kwambiri zedi ndi kuti munthu thukuta lake lizafika mpaka makamaka half ya makutu ake kapena kuti kufika mmakutu ake kumizidwa ndi thukuta kamba kona kuti dzuwa lizayandikitsidwa tibwezanso kunena kuti mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama akufotokozanso mu hadithi ya sahih kunena kuti idha kana yaumul qiyama ndipo likazangoti lafika tsiku la qiyama tonse tili pabwalo pal almahshar akunena kuti uduniyati ashamsu min alibadi akunena kuti ndithudi dzuwa lizayandikitsidwa uduniyati shamsu min alibadi dzuwa lizayandikitsidwa kwa akapolo onse yaani tsiku limene lidzuwa lizayandikitsidwa kwa akapolo hatta takuna kadri mil au milaini kufikana ndithudi makamaka lizayandikitsidwa pa mulingo wa 1 mile apo b 2 miles tinafotokoza kunena kuti 1 mile ndi 1.6 km ndi kuti akuti akunena kuti au mai au milaini kapena jani ma mile okwana awiri yomwe ndi 3.6 km qal ndi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adana kuti fatasharuhum ashamsu ndi dzuwa lizakhala likucha kwambiri zedi ya jamaa wallahi dzuwa lizakhala likucha kwambiri zedi tili pabwalo fayakununa fil araqi kakadiri a'marihim ndi anthu azakhala akutuluka thukuta makamaka pathupi kapena kuti azakhala yana akutuluka thukuta matupi awo kakadiri a'marihim malingananso ndi zintchito zawo nangati anthu mwina amagwira zintchito zabwino pena zoyipa ndi kuti thukutanso lizatuluka kwa iwowo mwa mulingo malingana ndi mmene iwowo amagwira zintchito zawo pano pa dziko lapansi ndipo mtumiki akunena kuti minhum man ya'khudhuhu ila aqibaihi ena mwa iwo azamba kutuluka thukuta kamba kona kuti dzuwa likucha kwambiri zedi komanso zintchito zimene amagwira iwo pa dziko lapansi zinali yani zonyansa kwambiri zedi minhum man ya'khudhuhu ila aqibaihi ena thukuta lizakhala yani makamaka likutuluka kufikana ila aqibaihi kufikana mzidendene waminhum man ya'khudhuhu ila rukubataihi komanso ena mwa iwo thukuta lawo lizakhala likufika kufikana rukubataihi mmaondo awo waminhum man ya'khudhuhu ila haqwaihi ndipo ena mwa iwo makamaka thukuta lizakhala likuyenda kufikana makamaka pakhosi yaani kumayandikira chakumutuku waminhum man yuljimuhu iljaman ndipo ena mwa iwo thukuta makamaka kapena kuti thukuta lizakhala makamaka likuwamiza malingana ndi mmene iwowo yaani ala hasabi a'malihim malingananso ndi zintchito zimene iwowo amagwira pano pa dziko lapansi ya jamaa anthu tsiku limene lili wallahi tizakhala tikuvutika kwambiri zedi pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala kodi tikazavutika zakhala motani kodi tizangokhala choncho ya jamaa muzoonena kuti kuchokela mu hadith ya yaani kuchokela mu hadith ya an abi zur'a bun amri bun jarir an abi huraira taqal kuchokela mu hadith ya abi huraira akufotokoza kunena kuti qal mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunena kuti yaani kuchokela mu hadith ya abi huraira kunena kuti uti ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama bilahmin palitsiku limene ntumike Muhammad sona salama anazamu bweletsela nyama nde yani atamubweletsela makamaka nyama farufi'a ilayhi dhira'u kena kuntumike Muhammad sona salama anazatenga munyama imene jai mwendo wakutsogolo kamba kona kuti ntumike Muhammad sona salama nyama yonse chimene amachikonda kwambiri zedi ndi nyama kapena kuti nyama imene machokela ku mwendo wakutsogolo pachawa mati chivigasha nyama ndi ntumike Muhammad sallallahu alaihi wasallam amakhala jani akukonda makamaka nyama imene yoyo chivigasha nyama ndi ntumike Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akalahu anazadia makamaka nyama imene yoyo wakanat tu'jibuhu ndipo ntumike Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangati kumbali ya nyama zimene zimamusangalatsa kwambiri zedi akadende kuti nyama yochokela makamaka mwendo wakutsogolo kumbali ya makamaka zoweta ka mbuzi ka ngombe kayankhosa ndekuti ntumika makonda kwambiri zedi nyama imene imapezeka mwendo wakutsogolo nde fanahasa minha nahsatan nde ntumike Muhammad sallallahu alaihi wasallam anazatafuna yani kutenga nofu kuchokela makamaka munyama imene jai yani anazadia ngati kuluma thumma qal ndipo ntumike Muhammad sallallahu alaihi wasallam analankhula kunena kuti ana sayyidun nasi yawma alqiyamah ndithudi ineyo ndizakhala mtsogoleri kwa anthu onse tsiku la qiyama hal tadiruna lima dhaka kodi mukudziwa zomwe zakhale zikuchitika kodi mukudziwa zimene zapangitsa kuti ndizakhala mtsogoleri ndi ntumiki anazafotokoza kunena kuti yajma'u Allahu an-nasa al-awwalina wal-akhirin fi sa'idin wahidin ndithudi Allah subhanahu wa ta'ala azawasonkhanitsa anthu onse kuyambira mauma oyambirira munthawi ya Adamu alayhi salatu wassalam munthawi ya Ibrahim munthawi ya Jinnatul Kafir atumiki onse wal-akhirin kuzofikana umma umalizira wantumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi sa'idin wahidin kujokelanso makamaka pabwalo limodzi kapena kuti bwalo limene Allah subhanahu wa ta'ala azakhala kuti akulikhonza ndi kenako fayusmi'uhumudda'i kenako ndithudi oyitana azayitana ndipo wina aliyense azakhala akumva tsiku limene lili wayamfudhuhumul baswaru ndipo wina aliyense maso ake azakhala makamaka akuyang'anizana yani kumamuona munthu wina aliyense azakhala yani akuona sipazakhala chotchinga watadnu shamsu ndipo Allah subhanahu wa ta'ala azaliyandikitsa makamaka dzuwa pa mulingo wa 1 mile ngati metina fotokozera minhum fayablughu an-nasu min al-ghammi walkarbi ma la yutiquna ya jamaa tamfani ntumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam akunena kuti kena ku anthu mavuto makamaka nkhawa kuvutika mavuto anthu azakhala makamaka akukumana ndi pabwalo pamene papa dzuwa likuocha zomwe zapangitsa kunena kuti ma la yutiqun anthu sazakwanitsa wala yahtamilun anthu sazakwanitsa makamaka kupilira ndekuti sipazapezeka makamaka anthu yanu okwanitsa kupilira kamba kona kuti dzuwa lizakhala likuocha kwambiri zedi fayakulu nnasu ba'dhuhum li ba'dhin nde tsiku limene tili pabwalo anthu ena azalankhula kwa anthu ena kunena kuti ala tarawna ma qad balagakum einu anthu kodi simukuona mavuto amene mukumana nawowa kodi mavuto amene wawo simukuwaona ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum kodi zoona inuyo simungapeze munthu amene angakupangileni intercede kapena kuti chondelelo pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala kodi zoona simungape mphepo pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala kuti dzuwali alisiyitse makamaka kuwalaku chifukwa nina kuti ndithudi dzuwali kuocha kwambiri zedi kodi Allah sangangobwera kuti azapereke chigamulo kodi simungamufune munthu wina wake onena kuti akuyimireni mmalo mwa iyeyo yani akuyimireni inuyo kuti apemphe makamaka chondelelo kwa Allah subhanahu wa ta'ala fayakulu nnasu ba'dhuhum li ba'dhin ndi anthu ena azayankha azalankhula kuwalankhula anthu ena kunena kuti alaikum bi adama einu anthu pitan kwa Adam alayhi salatu wassalam, pitan kwa Adam alayhi salatu wassalam, yimwasa anali neneli wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayatuna Adama, ndi antu tizanya muka, ndi kupita kwa Adam alayhi salatu wassalam. Fayakuluna, ndi antu tikulimene li azalam kula kunena kuti, anta abul bashari, khalakaka Allahu biyadihi. Ewe Adam alayhi salatu wassalam, nditudi iweyo, anta abul bashari, nditudi iweyo, ndikolo la wantu onse. Ifete manena kuti bambo atu Adam alayhi salatu wassalam, kumanena iweyo, khalakaka Allahu biyadihi, nditudi Allah subhanahu wa ta'ala, ana kulenga poguli silanchito mkono wake, wanafakha fika mirruhihi, ndipo nditudi Allah subhanahu wa ta'ala, adawzila maka maka nzimu mwa iweyo, wa amara almalaika fasajadu laka, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala anazawala mula malaika angelo kuti apeleke sujud, apeleke ulemu kwa iweyo. Ishfa' lana, ndetu kukupempa kunena kuti ukati pempele shafa'a, yaani ukati pempele maka maka chondelo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ife atikulu kile, yaani atigemule kamba kwenda kuti tutudi ifeyo tikuvutika. Nde iweyo tukupempa kunena kuti ishfa' lana ila rabbika, upita kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka maka ugamu bempa kunena kuti Allah atipate maka maka chondelelo kapa na kuti Allah atigemule. Ala tara ma nahnu fi, ewe Adam alayhi salatu wasalam, kodi suku wana zimene ifedi kukumana nazo. Ala tara ma kodi balagana, kodi suku wana zimene ifedi kukumana nazo mavuto. Zuwa likuocha kwa mbili zedi. Fayakulu lahum Adam, ndipo Adam alayhi salatu wasalam poyanka kuwayanka antu maka maka zanna kuti. Adam alayhi salatu wasalam kuwayanka maka maka antu zanna kuti. Inna rabbi kad ghadhiba al-yawma ghadhaban lam yaghdhabu qabluhu. Subhanallah ya jamaa. Adam alayhi salatu wasalam zanna kuti. Inna rabbi, ndi tudi mbuyewanga Allah subhanahu wa ta'ala tsigula lelo. Kad ghadhiba al-yawma, Allah wakuya kwa mbili zedi. Allah subhanahu wa ta'ala wakuitita kwa mbili zedi tiku lalelo. Ghadhaban, kukuya kwa nina kuti lam yaghdhabu kabluhu, kukuya kwa nina kuti chiambile ni Allah mbuyo musana kuyepo. Mithlahu, kufana na yani kukuya kumene Allah subhanahu wa ta'ala wakuya tiku lalelo. Walan yaghdhabu ba'dahu mithlahu, ndipo after kutogolo kusitamini kukuya kumena Allah subhanahu wa ta'ala wakuya tiku lalelo. Inga kale kutogologu saza kuya jonjo, kumana tiku lalelo Allah subhanahu wa ta'ala, nditudi Allah wakuya. Wa innahu kad nahani ani shajarati faaswaitu, faaswaitu. Ndi Adam azanna kuti ineyo ndilindizo foka zanga kamba kwana kundili patiku lapansi. Allah subhanahu wa ta'ala kad nahani, ana ndileta ineyo ani shajarati, kuti ndisadie maka maka zibato zojo kila muntengo wakuti. Ndi ineyo kamba kuna kuti ashaitwan ada gwila nchidu yundi sokoneza ineyo ndinkazi wanga Hawa. Faaswaitu, ndipo ndina nyozela sinina tatile maramuno Allah subhanahu wa ta'ala. Teru ashaitwan ana ndigonjeta, teru ineti kulalelo ndigujepa. Nafsi, 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 nitudi basi ineti kulalelo ndikupanga zaine, ndikupanga zaine, ndikupanga zaine. Idhabu ila ghairi, einu antu, ndikupe mpano kunena kuti mupito kwa muntu wina osati ineyo. Idhabu ila Nuh, pitani kwa Nuhu alayhi salatu wassalam. Fayatuna Nuhan, ndipo antu tonse tizanya muka ndikupita kwa Nuhu alayhi salatu wassalam. Fayakulun, ndipo antu wazanna kuti ya Nuh, ewe Noa alayhi salatu wassalam, ewe Nuh, anta awwalu rusuli ila ahli al-ardhi, nditudi iweyo ndi yaani ar-rusul, nditudi iweyo ndi ntumiko oyambilila paziko lapansi kwa antu onse. Iweyo ndi ntumiko oyambilila chifoya chonna kuti pali kusiana pakati pa ar-rusul ndi an-nabiyyu. Adamu anali an-nabiyyu, ndi an-nabiyyu ndi neneri, ar-rusul ama kala kuti ndi ntumike pali kusiana. Ndi antu azanna kuti anta awwalu ar-rusul, nditudi iweyo Nuh ndiwe oyambilila mwa atumiki a Allah subhanahu wa ta'ala. Ila ahli al-ardhi, paziko la pansi وقد سماك الله عبدا شكورا ndipo Allah subhanahu wa ta'ala ana kucha iweyo mu Qur'an kuti ndituli iweyo ndikapolo wotokoza ishfa' lana ila rabbik eiwe tikukupempha kunena kuti ukati pemphele ashafa'a chondelelo kwa Allah subhanahu wa ta'ala atigemule ala tara ma nahnu fi ala tara ma qad balaghana kodi iwe Nuhu alayhi salatu wasalam su kuona mavuto amene ife tikukumana nawo su kuona kunena kuti ndituli ifeyo panopa zatina su kuona kuti ndituli ife dzuwa likuti ocha fayaqulu lahum ndipo yani Nuhu alayhi salatu wasalam azala nkhula kunena kuti kuwala nkhula makamaka anthu kunena kuti inna rabbi ndituli mbuye wanga Allah subhanahu wa ta'ala qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdhab qablahu mithlahu ndituli Allah subhanahu wa ta'ala natsi kulale ndi Allah wa kuya kwambili zedi Allah subhanahu wa ta'ala wa kuitita kwambili zedi zomwe sizinachitike ipo Allah subhanahu wa ta'ala inga kale kutsogolo kwa Allah subhanahu wa ta'ala sana kale po wakuya ngati yani mmene wakuila tiku lalelo subhanallah subhanallah wa innahu qad kana li da'watun da'watuha ala qawmi tero ziwane kunena kuti ineyo ndili padziko lapansi Allah subhanahu wa ta'ala anazandi patsa makamaka mwai ona kuti ndipange dua panthawi imene ndinapanga dua nditaona kuti anthu anga saku ndivomereza anthu amene analowa dinul islam anali ochepa ndi ndinapanga dua kuti Allah subhanahu wa ta'ala awawononge anthu ena amene asalawo yani anthu amene samalowa dinul islam tero Allah subhanahu wa ta'ala anandi yani Allah anandi yankha makamaka yani pemphula ine ndinapanga padziko lapansi tero ine panopa ndikuchepa ndithudi ineyo ndinapanga dua da'watuha ala qaumi ime ndinapanga kuwapangila makamaka anthu anga amene anakanila malamulo a dinul islam tero ineyo ndikuchepa tsiku lalelo nafsi ndithudi tsiku lalelo ineyo ndikupanga zanga zonena kuti zindipindulile subhanallah kodi atatelo makamaka Nuhu alayhi salatu wasalam atalankhula mawu amene wowona kuti nafsi kodi zikazatelo zakhala motani takhalani pompo
amil farah wastabshir alqaf bilkhair yawm alhawajis alanat nadhm alafkar bahdi hurufi bilghala dun tabrir min lamini mani mqaddam laha adhar من لامني ماني مقدم لها عذاب اليوم بقدم الهنا والتبشير
يا جماعة تساولا كنانا كوتي تكفوتو كوزا زوجي تيكا تسيكو لقياما تونسي تيلي بابوالو ديبو تمفوتو كوزا كنانا كوتي تزاكالا تكوبيتا كوا أتوميك أسياني سياني كيامبلا آدم عليه الصلاة والسلام ديبو تبزا كنانا كوتي آدم عليه الصلاة والسلام siku la kiyama azaka na kunena kuti ai pitani kwa Nuhu alayhi salatu wasalam ndipano tikunyamuka kupita kwa Nuhu alayhi salatu wasalam amene tamumva kunena kuti ndithudi ineyo wa innahu qad kana li da'watun da'watuha ala qaumi ndithudi ineyo ndili padziko lapansi pali pempho limene ndinapempha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya jamaa Mungu kumbutana pangono kunena kuti Nuhu alayhi salatu wasalam ali pano padziko lapansi anapanga ad-da'wa kuita ni la kudinu al-islam kumano wallahi zomvisa isoni kwa mbili zedi kupiza nina kuti Nuhu alayhi salatu wasalam anaitanila zaka za mbili mbili kumano amene analowa dinu al-islam di antu maka ochepa kwa mbili zedi antu amene so anali ochepa kwa mbili zedi ndipo manaration ena manna kuti anali antu kwa na 8 ena mati 11 Wallahu a'lam kumano Nuhu alayhi salatu wasalam ndithudi anaitanila da'wa zaka zambili mbili 950 years 950 years yonse wakuitanila kwa Allah subhanahu wa ta'ala antu ongolo wa dinu islam osa kwana antu yan okwana 100 subhanallah ndipo kuyambila makamaka dua imene anapanga Nuhu alayhi salatu wasalam tikamawelenga Quran tipezaonena kuti Allah subhanahu wa ta'ala anati futokozela mu Qur'ani muja kunena kuti Nuhu alayhi salatu wasalam anapanga dua kwa Allah kabena kuti anafutokoza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara mbuye wanga ndituli ineyo ndapanga da'awa ndawaita nila antu ndapanga propagate kwa antu onse usiku inga kalinsoma sana kumano wallahi billahi tallahi falam yaziduhum du'ai illa firara palibe kena kari kuonse mkuita nila kwanga kamene kawa onjezela antu kuti amve kumano antu basi kungo tawajabe kupizo nina kuti kufika na Nuhu alayhi sallatu wasalamu anafika potopa ndipamene anapanga dua imene iyeyo ama ichula kama kuti azakhala kuichula tsiku la kiyama kunena kuti ineyo musabwile kwa ine ndituli ine ndi napanga dua ndipo Allah subhanahu wa ta'ala anandilandila pempo limene ndina pempa ineyo Allah subhanahu wa ta'ala anandilandila ndi zomu kachita nzonina kuti ndufuwa ndikuza nina kuti lili paziko la pansi ndina panga dua kwa Allah yonena kuti ndituli Allah subhanahu wa ta'ala awonongeni yaani paziko la pansipo awonongeni maka maka antu onse chifoja nina kuti Allah subhanahu wa ta'ala mukurani muja anafuduza wanena kuti waqala Nuhu rabbi la tathara ala al-aruzi minal kafirina dayara kumbukani maka maka pamene Nuhu alayhi sallatu wa salam anapanga dua kwa Allah kunena kuti rabbi o Allah subhanahu wa ta'ala la tathara ala al-aruzi musasiyo wina aliense paziko la pansi minal kafirina kwa antu wamene asadi osa kulubilila dayara kukala maka maka paziko la pansi musasiye wina aliensi paziko la pansi kukala wa moyo onsewo ndituli awonongeni anthu amene sa kumvela malamulo aine subhanallah innaka intadharhum yudhillu ibadaka o Allah subhanahu wa ta'ala ndituli inuyo nangati munga wasiye ena ake paziko la pansi anthu amene ali makufaru nthawi ya ineyo ya Nuhu alayhi sallatu wasalam muzewo nena kuti wallahi billahi tallahi yudhillu ibadaka awa sojaleta maka maka akapolo anu wala yalidu illa fajiran kafara ndipo dziwane kunena kuti ndituli iwo sanga beleke ana abwino komono ndituli anawo azangu kala jani oipa ukaoka sangalo dinu l'islam subhanallah subhanallah illa fajiran kafara koma ndituli iwo azakhala maka maka anthu akutali ndi chilungamo cha Allah subhanahu wa ta'ala azakhala ndithudi onyoza malamulo Allah subhanahu wa ta'ala azakhala makafara anthu okanila malamulo Allah subhanahu wa ta'ala tero dua imene ya Allah subhanahu wa ta'ala ineye ndili paziko la pansi Allah anandiyankha tero tsiku lale ndithudi ineyo ndikuchepa ndezomwe azanene maka maka Nuhu alayhi sallatu wasallam azanena kuti nafsi 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 ndithudi ineyo panopa ndikupanga zanga zaine tsiku lale la kiyama idhhabu ila ghairi einu anthu pitani kwa anthu ena osakhala ineyo nde Nuhu azanena motani azanena kuti idhhabu ila Ibrahim pitani kwa Ibrahim alayhi sallatu wasallam pitani kwa kapolo osankhidwa kuchokela mwaiye taphunzira zambiri Ibrahim alayhi salatu wasalam subhanallah fayatuna Ibrahim ndipo anthu tonse tizanyamuka kupita kwa Ibrahim alayhi salatu wasalam tsiku limene lili fayakulun ndipo anthu azanena kuti ya Ibrahim eyo Ibrahim alayhi salatu wasalam anta nabiyullah ndithudi iweyo ndi mneneli wa Allah subhanahu wa ta'ala wa khaliluhu komaso iweyo ndibwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala min ahli al-ardhi paziko la pasi ndithudi iweyo unali mneneli wa Allah subhanahu wa ta'ala bwezi la Allah subhanahu wa ta'ala unali kapolo usankhidwa ndipo ishfa' lana ila rabbik eiwe Ibrahim alayhi salatu wasalam tikukupe mphani tsiku lalelo kunena kuti tapitani kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukati pemphele chondelelo yaani intercede Allah upite kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah akatipange yani akatipatse maka maka chondelelo atigamule tsiku lalelo ala tara ma nahnu fi kodi iwe sukuona zimene ife tikumana nazo tsiku lalelo kodi iwe sukuona mavuto onsewa amene tsiku lalelo ife tikumana nawo subhanallah subhanallah Allahu akbar Allahu akbar ndipo Ibrahima alayhi salatu wasalam azanna kuti fayaqul Ibrahima azanna kuti inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdhib qabluhu mithlahu wa lam yaghdhib ba'dahu mithlahu. Subhanallah, ndithudi Allah subhanahu wa ta'ala natsi kulale ndi Allah wakuya kwambiri zedi, Allah wakuitsitsa kwambiri zedi zinthu zonna kuti sizinaonekepo. Allah subhanahu wa ta'ala wakuya wa inni qad kadhabtu thalathan. Ndipo kumbukirani kunena kuti ndithudi ineyo ndili pa dziko lapansi. Qad kadhabtu thalatha kadhabatin, ndithudi ineyo ndili pa dziko lapansi ndinapanga bodza kokwana katatu. Kwa anthu amene amatitsatira makamaka mbuyo mu programu ya Funsa, ndipo muyankhidwa pa nthawi imene timafotokoza pa mutu wa kapolo wosankhidwa kuchokera mwa yetaphuza zambiri, tinafotokoza makamaka bodza limene Ibrahima alayhi salatu wasalamu anachita. Ndipo bodzo loyambirira tinanena kuti Ibrahima alayhi salatu wasalamu ali pano pa dziko lapansi anazafotokoza, yaani tsiku limene anthu amene amagwadira mafano anamupempha kunena kuti anyamuka limodzi makamaka apite kuchiya, yani ngati ku Eid, chikondolera chimene iwo anakhonza. Ndipo Ibrahima alayhi salatu wasalamu anazala nkhula maona kuti faqala inni saqim, ndithudi ineyo ndikudwala. Yaani Ibrahim ananama kunena kuti ndithudi ineyo ndikudwala. Cholinga chonena kuti anthu aja kangonyamuka, anthu amene amagwadira mafano, iyeyo angonyamuka akasojani mafano, ilinso ndibodza loyambira limene Ibrahim alayhi salatu wasalamu anachita makamaka pano pa dziko lapansi pa nthawi imene iyeyo ananama kunena kuti ndithudi ineyo ndikudwala. Ndipo bodza la namba 2 pa nthawi imene timafotokoza nkhani ya kapolo wosankhidwa kuchokera mwa yetaphuza zambiri, tinafotokoza kunena kuti pa nthawi imene Ibrahima alayhi salatu wasalamu anasala makamaka mbuyo atanama kunena kuti ndithudi ineyo ndikudwala, Ibrahima alayhi salatu wasalamu anazatenga makamaka nkhwankhwa pofuna kuti aswe makamaka mafano, ndipo anasiya makamaka fano lalikulu. Ndi anthu aja atabwelera anazafunsa kunena kuti kodi ndi ndani, yaani qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, eiwe Ibrahim kodi ndiwe amene waipanga chipongwe milungu yathuyi. Limene ndifunso limene anthu aja anafunsa pambuyo pona kuti Ibrahim anazaso makamaka mafano onse ndikusiya jani fano lalikulu limodzi, pamene anatenga nkhwangwa ndikuzayika makamaka paphewa. Ndipo Ibrahim alayhi salatu wasalam bodza limene anaachita lonena kuti qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Subhanallah, Ibrahim anazala nkhula kunena kuti inu mukundifusa kunena kuti amene ndaswa ndineyo kumandifusa ineyo, ine ndikuyankhani kunena kuti qala bal fa'alahu kabiruhum hadha, ndithudi amene wopanga zimene zozo ndifano lalikulu ilo, lalikulu lifuseni limene lolo. Fasaluhum in kanu yanthiqun. Subhanallah, lifuseni makamaka fano limene lalikulu lo nangati in kanu yanthiqun, nangati fano lingala nkhule. Subhanallah, subhanallah, amadziwa kunena kuti fano silingala nkhule, amafuna kuti awaphunzitse anthu kunena kuti ndithudi makamaka mafano samala nkhula samapeleka mavuto. Tero ilinso ndibodza limene yaani Ibrahim anapanga ali pano pa dziko lapansi makamaka. Ndipo bodza lomalizira tinafotokoza kunena kuti pa nthawi imene ali limodzi ndi Sara ataona kuti pali mfumu imene imalanda makamaka azimayi okongola, akangoona kuti munthu watenga mkazi wake okongola ndi kuti mfumu ijamani imalanda nkugona naye. Ndipo Ibrahim anazamuza makamaka Sara kunena kuti akakufunsa iwe kunena kuti kodi ameneyo ndi ndani wako, unena kuti amene ndithudi yani ndi sister anga. Limene ndibodza limene Ibrahim analichita pano pa dziko lapansi. Nde Ibrahim tibwelele ku nkhani ya tsiku la kiyama. Ibrahim azanena kuti wa inni qad kadhabtu thalatha kadhabatin, ndithudi ineyo ndili pa dziko lapansi ndinapeka ndinapanga bodza kokwana katatu ngati metafotokozera muja. Tero ineyo ndikuchepa tsiku lalelo Allah subhanahu wa ta'ala wakwiya nafsi. Ndithudi ineyo tsiku lalelo ndikupanga zanga wina aliyense azikhala
akuzida ndawulira makamaka yeka sikuti pazakhalanso yani kumuda ndawulira munthu wina ndi Ibrahim azanna kuti idhhabu ila ghairi einu anthu pitani kwa anthu ena posakhala ineyo idhhabu ila Musa pitani kwa Musa alayhi salatu wassalam fayatuna Musa ndipo anthu tonse tizanyamuka ndikupita kwa Musa alayhi salatu wassalam fayakulun ndi anthu azalankhula kunena kuti anthu tizalankhula kunena kuti ya Musa eiwe Musa alayhi salatu wassalam anta rasulullah ndithudi iweyo ndi mtumiki wa Allah subhanahu wa ta'ala fadhalaka Allahu birisalatihi wa bikalamihi ala albashari ndithudi Allah subhanahu wa ta'ala iweyo ana kupasa maubola Allah subhanahu wa ta'ala ana kuninkha maubola ambiri mbiri pokupatsa utumiki pokulankhulitsa ngati mmene Allah anafotokoza mu Qur'ani kunena kuti wa kallama Allahu Musa taklima ndithudi Allah subhanahu wa ta'ala Adamu lankhula makamaka Musa alayhi salatu wassalam mwachindunji choncho tikupempha kunena kuti ishfa' lana ila rabbik ndithudi iweyo tikupempha kunena kuti upite kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukati pemphele makamaka shifa Allah chondelelo ukamupempha kunena kuti Allah atigemule tsiku lalelo kamba kunena kuti ndithudi ifeyo tikuvutika pano pabwalo ala taro ma nahnu fi kodi sukuona condition yathu panopa fayakul ndipo Musa alayhi salatu wassalam azalankhula kunena kuti inna rabbi ndithudi bwana wanga Allah subhanahu wa ta'ala qad ghadiba al-yawma ghadban ndithudi Allah subhanahu wa ta'ala tsiku lalelo wakuya kwambili zedi Allah wakuitsitsa kwambili zedi lam yaghdhab qablahu mithlahu wa lam yaghdhab ba'dahu mithlahu zinthuzonna kuti Allah ifendi thudi sinamuonepo Allah tsiku lalelo ndithudi wakuya kwambili zedi chiyambile ni Allah na tsiku lalelo nde Allah ndithudi yani wakuya kwambili zedi wa inni qad qataltu nafsan inuso mukudziwa kunena kuti ndithudi ineyo Musa alayhi salatu wassalam ndili padziko lapansi ndina zamupha makamaka munthu mukudziwa bwinobwino mmene Allah anafotokozera mu Qur'an mu surati al-Qasas ndithudi ineyo ndina mupha makamaka munthu lam umar biqatlihi munthu amene sinalamulidwa kunena kuti ndimuphe lam umar biqatliha munthu amene ndinalamulidwa kuti ndisamupha amene yoyo tero tsiku lalelo nafsi ndithudi ineyo ba tsiku lalelo ndikupanga zanga sikutinso ndikupanga za anthu ena ayi idhhabu ila ghairi pitani kwa anthu ena mukawapemphe posakhala ineyo idhhabu ila Isa pitani kwa Isa alayhi salatu wassalam pitani kwa Isa alayhi salatu wassalam ya jamaa fayatuna Isa ndipo anthu tonse tizanyamuka ndikupita kwa Isa alayhi salatu wassalam fayakulun ndipo anthu azalankhula kunena kuti ya Isa eiwe Isa alayhi salatu wassalam anta rasulullah ndithudi iweyo ndi mtumiki wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhu minhu wa kallamta an-nasa fil mahdi nithudi iweyo Allah subhanahu wa ta'ala anakupatsa makamaka mau kudzera kwa Maryam alayhi salatu wassalam komaso ndithudi kudzera mu uzimu ndipo Allah subhanahu wa ta'ala iweyo anakupatsa kuthekela wa kallamta an-nasa fil mahdi nithudi iweyo unazalankhula ukadalinchikuta iweyo ndithudi uli wang'ono kwambiri zedi unazakwanitsa kulankhula ishfa' lana ila rabbik ndithudi iweyo upite kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukamupemphe makamaka chondelelo ala taro ma nahnu fi kodi sukuona condition yathu tsiku lalelo ife tikuvutika tili padzuwa fayakulu Isa ndipo Isa alayhi salatu wassalam azalankhula kunena kuti inna rabbi ndithudi mbuye wanga Allah subhanahu wa ta'ala qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdhab qablahu mithlahu wa lam yaghdhab ba'dahu ya jamaa tamfani Isa alayhi salatu wassalam akulankhulanso kunena kuti inna rabbi ndithudi mbuye wanga Allah subhanahu wa ta'ala na tsiku lalelo qad ghadiba al-yawma Allah wakuitisa kwa mbili zedi Allah wakuya kwa mbili zedi tikula lelo lam yaghdhabu kablahu mithlahu wa lam yaghdhaba ba'dahu mithlahu zintuzona kuti Allah chiyambile ni inga kale tikula ifesi dinamone po Allah subhanahu wa ta'ala atakuya na tikula ndiye Allah subhanahu wa ta'ala wakuya kwa mbili zedi kukuila maka zolengi lozake zonse subhanallah subhanallah ndipo Isa sikuti walamu ya dhukuru dhamba na sikuti Isa azachula maka maka chimu limena anajita pano patiku la pansi ayi ndipo Isa zana kuti nafsi 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 siku lalelo wina aliense ineyo ndikupanga zanga ndikupanga zanga ndikuziga nizilandeka idhabu ila ghairi pita ni kwa ena ake usakala ineyo ine ndikuchepa idhabu ila Muhammad pitani kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama kodi antu tikazapita kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama zakala motani zakani pomba menti zakale sote kubwela kupitiliza makamaka nkhani ngati mene yi barakallahu fikum wallahu aalam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
قولا لمن خبروا كل اللقاء مهما فعشت روعتها مآلها البعد والعبرات والعبر مآلها البعد والعبرات والعبر الدار دنيا فلا تطمع بزهرتها فكل لقي بها يغتالها سفر فكل لقي بها يغتالها سفر.